Sasa, sasa mrembo. Sasa mami, hata unisalimike aje. Unaniangalia aje? Si unisalimike. Ai, sister, ama nikuja hapo nipe namba yako.
Yesu!
Don't run, don't run.
Don't